kuyenzeka kube ukuthi kwazona lezi nto ezoshiwo lento okusizayo wayehlangani okuwuphawu lokuthi izinto zakho zimnyama ngaleyo ndlela nomuntu oyakuyena ucela usizo still
yes
ushayeleni
yes kuyenzeka that is why ngithi mina in that situation if kwenzeka into efana naleyo uma uhlulekile esithunyweni kuye kufanele mina ngokwami on my side ngiyayingene ngapha emathanjeni lapho sengichitha amathambo phansi amathambo imina engiwatolikayo ngisho ukuthi leli lichaza ukuthi 100% sure kukhona la kuzohlangana khona amtshele ukuthi ikanjani inkinga yizele or maka ukuthi uye kubaba uhadebe nawe uthi mayishaya washaya eceleni ngiyayengithi mina I prefer ukuthi ukhulume iqiniso nothi ukuthi uyongihleba le kude mtshele ubaba uhadebe ukuthi cha baba uhadebe awufikanga kulento kade ngiyifuna then ubaba uhadebe kufanele akubuyisele imali yakho ukuze uhambe uqhubeke uyobheka kwenye indawo up until you come up with a solution yalento yizele.
Yeah. Omunye kunalo hlelo owasho wathi indaba phela lapho ngokwendabuko angeke uye khona kutshela ukuthi izinto zakho zonke ziright. Kuhlale kunenkinga njalo njalo.
But mina ayithu.
Ngikwenza ukuthi uthole ngempela lo muntu akanankinga yonke into yakhe.
But there is no way. There is no way. That is why noma iBhayibheli lasho umntwana makazalwa eqale efike emhlabeni unesono. Sikhona isono abanaso eqale efike emhlabeni. Sesikhona isona bani ngeke ukhule ube ngaka ungabani ungabi nazo inkingi ngisho umlungu omhlophe qobo banokufika kumina ngibatshele inkingi abanazo and surprisingly uthola ukuthi bathu ba shocked ukuthi lo muntu kanjani uyazi kanjani inkinga yami akekho umuntu okuthiwa kana inkingi.
Alright, kodwa futhi nalabo nobuhle khona ngiyakwazi
ukuthi it's yes yeah exactly
ukuthi nokukhambela kahle la so don't worry about this part of life focus on this
yes
ngiyacabanga ukuthi ke mhlambe umuntu ukuze afinyelele kumuntu ozohlola kuye kufanele ukuthi aqale kuba kubo ukuyibika lento ukuthi uyahamba namhlanje uyofuna incazelo ethize kumuntu kanje so that abantu babubo bakwazi ukubahambisana naye futhi bamhambele phambili kuze bathole ukuthi ingabe mhlawumbe uhadebe umuntu wesithunywa na okanye umuntu wamathambo ingabe thina siyahambisana yini into ethi mayibe kanjalo so kuye kwenzeke ukuthi umuntu afike athi fika bese ungaqhamuki izinto akaze kwenzeka kimi abantu ngaso sonke isikhathi kuhlale kukhona okufikayo kodwa ke sengisho in case kuba khona ukuthi ngempela ufika kumuntu akakutsheli next before ubeke isandla kulokhu kumele ubheke ukuthi kambe ngabe ngikwenzile yini the basic thing ukuthi ngikhulume nabasekhaya ngiba involve ekutheni ngiyahamba uhambe nami ngiyokhuluma nabantu bakanje
uqinisile ubaba uhadebe that is very very important lento ayishoyo that is why nami kwami ine ikodlezi uthu uma befika abantu because abantu abaningi sebahlale eTown eThekwini so ngoba bese eThekwini abanaki ukuthi baqale babike eqala abanye they just decide esendlela ukuthi yazini kunento engekho right ukuthi ngiye kwakhehlele ezinyohlola uthi ufika kwami eqala kunendle ngisayibu yona qala uyoshisa impepho ukhulume nabantu bakini eqala ukuthi ngizongena ke manje kukhehlelezi mangingena ngicela ukuba involve ukuthi baxhumane nezidalwa zakakhehlelezi then sengiyaqala ngiyakuhlolela and kuyenzeka ngithi mawungena abanye bakutshela ukuthi wena wakhipha isizwe usuka la ngikutshela ukuthi suka and mase uthi ngiyakutshela ngoba zwe ngakuhlazi mase uthi ngikutshela the way qiniso njengeqiniso igama phezulu kwegama
okay
ngoba ngisuye sesizwe uthi
ufoka umsizo mntu. All right, we have challenges with our phones.